lakwa-PS News lapho-ke ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni. Kanti-ke ungakhohlwa ukuthi nezamahlaya siyazifunda izindaba ukuze phela na uzokwazi ukuthi keep stress futhi kuhleka kancane. Kanti-ke ungakhohlwa ukushaya usubscribe ukuze ungaphuthelwa yizo zonke izindaba esizifakayo.
Ngiphinde nginamukele nomdlalo naye uPro Mshamase. Unjogo ongumculi kaMaskandi usekhiphe iCD promo ehlanganisa abaningi online. Bonke ke abantu lapha ku Facebook balakubacela njalo ukuthi bacela bashuthele. Ibangqubuze kakhulu lensizwa lapha online kodwa bonke bakhala ngale lokuthi abashuthele. Ngiyazi nawe mbukeli lapha ekhaya usiyazimbuza ukuthi ngabe yini le ashuthelwa yona. Ake ngithathe mbukeli uzizwele nawe uphinde uzibonele ukuthi ingaba yini le acela ukushuthelwa yona. Ezinkundleni zokuxhumana izingqwele zikhala ngaye zithi izwi lakhe akavuthiwe kusamele buyele ebhodweni. Abanye ke besho khona ukuthi yena nenqaba it's a same WhatsApp group. Abamthanda kakhulu bethi cha kunjalo inqaba elingisela unjoko. Zingako ezanamuhla siphinde sihlangane ngokuzayo.